Marida yo sé Tuariri emuri isi Kanduru funiru zongera Kudutwara abacu Dutegereje rya jambo ngo Urupfurumizwe no kunesha Abacu basinziri Yebizeye tuzababona uwo munsi n'ibyishimo n'umunezero udasanzwe ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri isi hazabibi
Sounds.
amaherezo yawe ariko uri hano y'umunsi itakwiherezo yawe.